Jo mwana namutwe mu gucagucaga ubwo mu gatondo byuse yari mu gikoni ajyamye ariko masaa 9 naguma numva kana karira ariko niyumbaza ko ari babagore usanga banywa inzoga bajya amaho babonye sinabyitayo kuvyuka ariko urabona ko umuntu avyuka mu gatondo agenda mu byiwiwe niyo nakiye numva kana kakuruye muri se mu gikoni cyambona kana
nagira nsabe umuntu wese abona uyu mwana uko biri kose hari abamunzi tubibasaba cyane dushimitse badufashe abantu bose baza kubona uyu mwana badufashe kurondera uyu mukenyezi ni mwibaza uyu mwana urabona ukuntu asa maskini ya Mungu naho kagwaye urabona bamaze kukoza murabona nk'iki kintu
iba munini muzu nizo bamwambise
oya ni murabe kandi iyi mpuzu ndasavye abantu bose bamunzi bayirabe baramunzi nk'uyu ndamutoye nukuvuga nimba ndanamwakiriye si mwakiriye kubera ko ari imfubye ni umwana bataye cyo ituma ntabaje Isaac TV imfashe kugira ngo abantu bamuzi badufashe uyu mwana abone umubyeyi wiwe
Isaac TV
bakunzi ba Isaac TV aho muri hose muri ko muradukurikirana ndabaramukije cyane murazi ko tubakunda cyane kuri miko za Isaac TV muri kumwe na Starboy behind kama turi kumwe na Juma Jux so ndiko ndavuga ukebuke mbabaye cyane so ndababaye tumirije ni lowi marse irageze n'umunsi mukuru uvuga wahari waba mama cyanke abakenyezi bivanye n'ukuntu bita wewe iyi ni nkuru kandi babaje cyane murabona hano nicaye murabona mama turi kumwe ndetse n'undi mama muramuzi mama bisanga mana sanze afise abana n'uvuga atunze hano Orferina mu majambo make n'uvuga uno umwana yatowe mugabo sino muvuga n'uwatowe yumvire ko uri mu mama ufise mu bebe Mumbebe byarakunze kumwibaruka wamutwaye amezi 9 umwibungenza ari mu ndayi wawe ibise iki ukanamutwaririza ibintu mbere by'amafaranga menshi ariko ukamwibaruka kuno ukacuja kumuta umujyamise kuri zino mpuza aho wamutaye nta numwe amuzi nta numwe yigeze abona ikintu wamuzanye ugacuta umwana nk'uyu onye so akanikano kanya nimba umuzi no mwana birashikuka buri kuri dukikana rwasangura muzi ariko mbaje mu makere kamvugane naba anyi wabamutoye kugira ashore kumenya byinshi manze ndabaramutse urazi ko tubakunda cyane abakunzi ba Isaac TV mama umeze neza
cyenda shimu witeka
ku mazina yawe ku bantu bari ko baradukirikirana bashore kumenya umutwe tura
ni twa Sandrine
uba hano nyine mu kinama
mba mu kinama
okay uratuzaniye umwana nuvuga yuko waje nk'ushaka kugira dukore ubufasha nka Isaac TV cyanye nk'ikinyamakuru ci wacu mbega ndashobora kubaza ibibazo bike kuko benshi badukurikirana babashaka kumenya mbega byagenze gute umwana wamutoye mu buryo bumeze gute byagaye amasaha arisangapi kugira abantu bariko baradukurikirana bamenye imvo yabyo ukuntu byagiye biragenda
Jo mwana namutwe mu gucagucaga ubwo mu gatondo byuse yari mu gikoni ajyamye ariko masaa 9 naguma numva kana karira ariko niyumbaza ko ari babagore usanga banywa inzoga bajya amaho babonye sinabyitayo kuvyuka ariko urabona ko umuntu avyuka mu gatondo agenda mu byiwiwe niyo nakiye numva kana kakuruye muri se mu gikoni cyambona kana kajyamye icyo nakoze namagaye mwe n'urupango ndamuvyura mwe n'urupango ndambwira ati ngo kwanza urabu umwana badutereye umwana mu gikoni ingura aravyuka icyo yakoze na wenyine yaciye agenda guhamagara nyumba 10 niyo yaciye amagara turaraba umwana nyumba kumi aje twaciye dufata umwana kubera mu nyumba 10 nawe nabibone aho yari ajyamye dusanga umwana turamuraba tubona umwana arakomeye turateka ubuyi turamuha tuterefona de quartier araza de quartier atubwira ati tugende kuri zone tukajane kuri zone twaciye tugenda kuri zone tugiye bace badubabwira ati aka kana kararembye bace batwandikira urupapuro rwo kumujyana kwa muganga tumujyanye kwa muganga umwana baramuvura ariko bamuvuye bigoranye kubera atarupapuro atamazina yiwe tuzi baca bamuha iyo bactrime bamuha moxi na parastamoro uyo wundi wo kumwongereza amaraso nuwo twamuguri abagira neza ibyo tubabwira kwa muganga abanye abafise umutima w'ikigongwe bamuhijana igihumbi no twache tugura nuwe wo kumwongereza amaraso
mumaze kumutora muri ico gihe muri quartier mwashoboye gutembera murabe yuko abashobora kumenya uwo mwana mumaze gutembera muri quartier mwamutembereje aho hantu musango muherereye murabe yuko umwana banamumenya basi na gato
Asha nukuri bamubonye de quartier yinjiye mu rupango abantu baje ari benshi barabuye uwo mwana tubabwira ati uko ari umwana twatoye abantu baraza ariko na numwe yamumenye bamuravye bose bakavuga ati twe nato bamenye tuberese izo muzu tukavuga ati murabe iki gikombe atamudamu mwabona na cambara cyangwa akimuhekeshamo na numwe yamumenye uyu mwana
umva ahantu mwari musanzwe mutuye hari urupangu umva binjiye nyene baba ninjira mu rupangu niko gusiga uwo mwana ndani mu rupangu
urupango rwacu ni gugagwa rurarangaye umva ushise no uzana mu ijoro urinjira
maskini ya mungu umva ni ibintu bibabaje cyane gose ikintu kiryoshye rwo imari sirageze mu gacu dukora ibintu nk'ibi umwana wa mwibarutse ndasubiyemo wa mwibarutse amezi 9 umwibungenze uraruha cyane umwana n'unuzi cyazovamwo uciye umuta ari ni mu myaka iri imbere wozo mva ngo yabaye president yabaye ministre none waramutsaye uzuza kumubaza iki okay reka nshobe kuyagisha undi mu mama novuga yuko adukurira mbere nashobora no gutanya impanuro kuri bamwe bamwe bakora ibintu nkibi kuko ari benshi usanga babikora binyegeza niba uri umukobwa ubikora vrema winyegeje hari umunsi uzofatwa eh hari umunsi uzofatwa mama ni sawa
Ego na mahoro namwe murakomeye.
Acha turashima turadundega Imana yabikoze turaramuka mahoro. Bo novuga ni kibondo nko gusanzwe ukunda ibibondo reka ndanagushimire kwanza kuko urabikora cyane kandi uranavyerekana ndanabigushimire kandi Imana iziguhezagire. Ikibondo ngiki kiratowe nkawe nkagaja mushora kubwira abantu ko ndazi ni menshi badukurikirana. Kandi ijambo rivuye muri wewe arabo ritahura nuko hariho intumva zitabitahura.
Je jambo rivuye muri jewe reka nshimira imana iyo yampaye uwo mutima nabandi bose bawufise imana ibahezagire hanyuma icyo nashaka kuvuga ubwa mbere hoho umukenyezi nkuko mwabivuze kubona umukenyezi yibaruka atwari ndakibaruka je ndu muvyeyi w'abana benshi naravyaye mfise abo ndeze ndazi ikibabagwe c'umuvyeyi hakagera igihe umuntu ashobora kuba gukora ikintu nk'iki agatu mwana kandi akamuta agwaye birababaje birababaje yari gufuma agenda akajya mahana akavuga ati jewe ndashonje jewe biranse nukuri umugira neza nafashanye n'umwana wanje mugabe bibaze guta umwana mwijoro ahantu imbwa zica ibikoko bica nukuvuga ko uwo mwana mwijambo rimwe yamunize yamunize kuko uyu mwana igikoko cyiza kikamurya
aranagwaye
aranagwaye ararembye iyo hazi ikintu kikamutwara urumve yamuhevye ababyeyi nk'aba rero nukuri jewe ngira nsabe nje kuri Isaac TV guhera uyu munsi ibintu byo kwamadutoragura abana mu mabarabara numvume ngo kubwanje turabihaze nagira nsabe umuntu wese abona uyu mwana uko biri kose hari abamunzi hari abamunzi tubibasaba cyane dushimitse badufashe kuko izaktivirabwa n'abantu bose mu ntara zose abo hanze bo burumve n'ibyo babona gusa mugabo ntibashobora kudubera icyabona ngaha abantu bose baza kubona uyu mwana badufashe kurondera uyu mukenyezi nsabe leta uyu mukenyezi ahanwe vyakarorero abantu bose bafata abana bakabata abantu bose baniga abana nibabahane
n'abantu bakorora imbanye
vraiment habigihano simusiga yiruhasha amwe umuntu avuga ati gabundi kuniga guta umwana ni icaha gikomeye kuko aba bana nk'uko bivuze nta uzi ico bazovamo gende zimfuvye zitagira ababyeyi nk'uyu ndamutoye nukuvuga ko nimba ndanamwakiriye si mwakiriye kubera ko ari imfubyi ni umwana bataye cyo ituma ntabaje Isaac TV imfashe kugira ngo abantu bamuzi badufashe uyu mwana abone umubyeyi wiwe tumutore ahanwe umuntu amurere tuvuga tuti umubyeyi yaramutaye yarahanwe kuko imfubyi n'umwana yatawe biratandukanye nimwibaze uyu mwana urabona ukuntu asa maskini ya Mungu naho kagwaye urabona bamaze kukoza murabona nk'iki kintu
ibaye munini impuzu nizo bamwambise
oya numurabe kandi iyi impuzu ndasavye abantu bose bamuzi bayirabe baramunzi baramuzi
yanacyapfuye cyane
cyane bose nimba ari babagore bamwe bagenda bakora ivyo bakora karara mu rugomba karara hehe adashobora kugera situation y'umwana n'ukuri ndasavye badufashe kumutora leta nayo nishireme ingufu idushigikire mu byo dukora kuko leta nidushigikira nk'abana nk'aba bakabona abavyeyi babo babafashe bakabahana tukabarera leta izi neza ko ababana n'abana batawe kuburyo natwe bazodufasha kudukingira hari ingeso bamwe bamwe bafise naho twe bitaradushikira usanga umuntu yataye umwana nk'uko umubyeyi akamurera naba umwana nk'uyu karara wicaye ukaja mu bitaro nk'ubu deja n'umwana keneye kuja mu bitaro direct nubone ngo areka aragira ukuntu duti yanyowe canke n'Imana imutije akanugada ateza kuja mu amaserumu urare wicaye nyina hari ariko aramucungisha ijisho hijya eja zo yubahuke avuge ngo n'umwana wiwe none wazoguhemba iki twashaka no gusaba leta yuko igira inguvu uruhara rukomeye muri aba bantu nk'aba bahanwe by'akarorero atana kimwe baravye barabe gusa icaha naho yo bari umwana wanaka yagikoze ahanwe hanyuma gukora amakosa bicike mu gihugu cy'u Burundi
naje na uro w'imarsi yari yimirije umunsi mukuru w'abakenya wahari w'abakenyezi
ca wibaza n'ukuri ndasavye umunsi mukuru wahari w'abakenyezi kwisi yuko abakenyezi twese tugira urunani umukenyezi wese yabana hari ibintu bimbabaza ukabona umukenyezi avyariye mu ibarabara abana batatu bane batanu bakamureka wa mwana yavyariye mu ibarabara akazosubira kuvyarira mu ibarabara ndasavye abakenyezi kuri uyu munsi wahari umukenyezi ku isi naho bafise ibibazo turabizi mugabo twese ndazi ko hari bamwe twashoboye na twebwe je ni abantu bashoboye kugwanira umukenyezi wo mu ibarabara ndavuga nti haguruka harabona atore y'abana babo raza ndabashira ku ishure abana bageze mu ya kane mu ya gatanu babakuramo barabiruka nk'aho basubira mu ibarabara urabyumva ntarabona ha imitahe baradandaza mugaba akubwira ati jewe ubu kugira ngo ndeke gusega nofuma ngo n'umukuru w'igihugu vyaramunaniye je niko banyishura tuwenda mubwira no we naka nka buri mwibarabara raba abantu ufise ko bangana ngo na leta yarananiwe ngo jewe ndasumba umufonctionnaire turasavye no musi mukuru wahari umukenyezi rero umukenyezi wese ahaguruke agira uruhara kugwanya kuko ibi ni zangorane z'abana bavyarira mwibarabara izi naho ntazi mwenewe amuvyariye nyina amuvyariye mu ibarabara nawe amuvyariye mu ibarabara ntazi se urumva ubuzima buranse araterenga
umwana azokura yibaza ko ari imfuvyi kandi afise mama we
afise mama we nase wiwe arahari urumva gusa ikibazo ntazi ngo ninde yamuteye inda ashobora kuba yararyamanye na bane batanu yaryamanye n'ibidoma bingahe ugasanga ni ingaruka mbi zija izi ni ingaruka mbi z'abagore babyarira mu ibarabara rero nagira nsabe umukenyezi wese itariki hari
umukene umufaso ni cyangwa umutambukanye w'umukuru w'igihugu
umutambukanye w'umukuru w'igihugu nye ni cyubahiro nukuri nahaguruka dufate mu mugongo iki gikorwa mana manda y'Imana izomuha ntayo nzu kwingana uko ingana ibe kandi amusabira kuzoramba akazova ku butegetsi manda ziwe ziheze ariko afise icyo yavuze icyo yakoze avuga ati tumwirahira tuti yaraduhaye mufasoni umukuru w'igihugu madame Angele twese duhaguruke tugire urunani rw'intamenwa abakenyezi twese icyo umuntu ashoboye cyose agikore maze nyine icyubahiro adufashe n'umwana w'umwigeme akanakana kakigeme urumve nakanyene karacyari mu munsi mukuru hari umukenyezi ku isi yabaze gute umwana w'umwigeme nko kumwibarabara
ashaka no kumwigisha no vuga kuko hayo bavuga ati icyo umuntu umwonkeje akiri muto kenshi kugira gihinduke biragoye
tafe nuko nyene bimeze kuko umwana icyo umwonkeje ni cyakuriramwo cyakuriramwo kuko n'umwose urukundo azokurana urukundo n'umwose iryo barabara nibyo navuze ababonka ibarabara bagakurira mu ibarabara bakabyarira mu ibarabara none uwo mwana azovama iki mugabo nitugira urunani tukabafata ababana bishoboka tukabiyegereza ababyeyi babo abashobora kuva mu ibarabara bakavamo bakaja mu buzima busanzwe bakamera nk'abantu bagiye mu gisoda basubijwe mu buzima busanzwe baca aba bantu nk'abandi ikindi nashaka gusaba nyaricyubahiro umufaso n'umukuru w'igihugu nagira musabe atugirisha amaseminere naba bakenyezi bo mu mabarabara twebwe twiyokipa abana batugirisha amaseminere nabo bakenyezi tubigishe tubereke ingene umwana icaricyo agaciro k'umwana umwana umureze neza bigenda gute umwana akuze neza bigenda gute kuko nibi byo kuba usanga abantu babaye huko watanyigisho baronka nibaza ko biri mu bintu bishobora gutuma haba ingorane iyi rero nagira ndamusabe umufaso n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro tumusabe nkuko yari karigisha inyigisho zijanye no kwibaruka ku rugero kuvyara ku rugero adufashe inyigisho zo kurera abana adufashe inyigisho ineza y'umwana ni ikintu gikomeye cyane aba barimo kazoza kakomeye cyane ntawe uzi icyo bazovamo hirya y'ejo abatubatakaje igihugu ejo ntacyo tuzoba gifiswe kiramutswa nk'uyu yize agaheza amashuri yiwe ejo azosubira nyanicyubahiro
arabaye umuntu akomeye cyane
ni cyane gusa umva rero niba tugirisha amaseminari aba bantu tubigishe tubajinjibure tubakure mu mabarabara s'il vous plaît bave mu mabarabara aha aho babonetse hose ni vyanka leta ko banka ko twe tubakura mu mabarabara uneza leta ikoreshe ingufu ko bafise iyo baba benshi bavaza kinama buterere niyo makaretse usanga afise ingorane cyane
Mama reka ndagushimire cyane kuko igikorwa urinze umwaka n'uno mwana gusa twavuze yuko umuntu azima mama w'umwana atwegere nta nakimwe babona n'umwana w'umwigeme ntituzi cyazovamo kandi nawe ndagushimire mama we washowe kudufasha kumutora
nanje ndashimiye kubera mwamunyakiriye sinari gushobora kumurera kubera nanje ndafise umubebe nukuri Imana ibahezagire kandi no kugara
mudufashe kurondera mama w'umwana bishobora
mana
n'utegerezwa guhana vya nkabikunda nakuntu wota umwana nkuyu nuzi cyazovamo deja nibirababaje bigeme bashiki bacu muri ko muradukurikirana birababaje cyane ibaruke ushaka kwibaruka kandi wibaruke ubona yuko ushoboye kurera umwana wibarutse kuko ushobora kumwibaruka utamushoboye iyo uzomucumuta mwibara kwera uzi cyo ufungura ashikana uvuga ati mpamfungure kugira ubandanye umwana deja aragwaye bamanje kumutwara kwa muganga ni nkuko amwishyura mwica gire ni ikintu gikomeye cyane gose reka nabashimire mwese muko muradukurikirana ndibaze kiyago mwakibonye si ciza kirabi numva kirababaje sana kandi kiranabishye kuko umwana nk'uyu kumuta akingana kubonye ni ikintu kibabaje cyane waramwibungenze 9 mois urana mwibaruka urana kosoma ibintu byinshi kwacumuta mu mpuzi nk'izi zinacafuye kwacumuta ahantu
ubuzima bwose yamuretse muko bumeze kose yategereza kubandanya amureze uko nyene agafuma ajyama ku muryango w'umuntu ati ndashonje mugabo afise umwana baca umugani mu kirundi ngo umwana ngo aho utaye insimbizo umubyeyi ndawibagiye sinzi ukuntu babuca mugabo uko biri kose bijyanye nuko iyo uhetse umwana ujyamye ahantu umuntu aragutora kubera iki bagira iki impuhwe z'umwana urabyumva na nyumba 10 yashoboye gufasha murabona ari impande yacu nawe nuko ritumushimire cyane urabona ko yihaye umwanya muniniya nk'imboneza nk'indongozi y'ibarabara ati rekana jewe ngira icyo nterereye menye iherezo ry'uyu mwana
nyumba kumireka nawe tugushimire kuko nawe wakoze igikorwa gikomeye cyane gose kuko Juma sinzi ko nyumba 10 ngashobora kujya muri kamera gatoya reka tugushimire nawe uze kudufasha kino gikorwa cyo kugirane kugira dushobore kumenya umwana mama we ni ndese
bo ego murakoze kumeza akanya icyo gikorwa koko kubandanya turondera nyina wiwe kirakenewe kandi kirumvikana yego twebwe nihagira aho tuzomubona tuzotubyenyesha yuko umuntu twamutoye
reka ndagushimire muta
sawa murakoze namwe
yes bakunzi ba Isaac TV murazi ko tubakunda kino kiganiro ni uwakibona uze kudufasha share kugira mama uno mwana cyangwa se uno mwana aboneke kandi ahanwe n'amategeko turazi yuko inzego no vuga yuko ndetse ngerageje ko tunashimira n'utusanze atwara Pierre Nkurukiye tunamushimira kuko ariko arabikora kandi nubaze ubikora kandi nuwazo mumenya vya nkabikunda uko biri kose azobikora kandi ndazi ibyo akora byose abikora neza cyane gose. Maze ko tubakunda abakunzi ba Isaac TV, bye bye. Ari Subway kuri mikoza Isaac TV behind camera kwari kumwe na Juma Jux, Lowi Mars irageze kandi no genda bifuriza umunsi mukuru mwiza cyane, muze mujyohegwe kandi muzana iterambere mu gihugu kugira aba bana nduzosubire kubabona batawe. Ndabakunda cyane gose abantu mwese muko murari muri teguro uwo munsi, aba mama muze mujyohegwe mu gira iterambere mu bikorwa byanyu bya misi yose, bye bye.
Isaac TV, oh.